Xma17
Best Xitsonga Album
Ku Phikizana Lava Landzelaka Vaka Chavalala Nxengu
Vaka Chavalala Seyifikile
Vele Ra Xifambi Oscar Makamu na Majubani Sisters
Vele Ra Xifambi na Mini Mamiro
Joko Ra Vutomi Xongi
Munhu Wa Wena Una Munhu Wa Yena
Fulani Rivala DJ Mfundisi
Suka Matsolo Mane
My love, Mr. Boss.
This life is love.
Mungana Nonene FM Xitsonga Music Awards. Bunanga Ivudomi.
Bunanga Ivudomi.
Masagwadi lawa ya rureriwa hi Greater Tzaneen Municipality.
Hashtag XMA17.